ndio manake, ndio manake. Stivo Simple Boy, karibu sana ndani ya Laviva DJ.
Stivo guys,
Stivo Simple
I'm gonna make you mine.
Wanna